bwana Neema sasa. Ikabu faida ya bwana Neema kinamiminwa juu kwa juu huko.
Amazing feeling.
The hit and the last ball fell. The hit and the goalkeeper delivered.